ukamaona anthu ambiri mabwana akunenepa mimba ndi zimene
ndi zetu
bambo kuno kumabwera mabwana kalabwino
kuzadya
iwo kumpeza bwana atakakamira fupa zotama chosa munthu nzito kuliwa bwana atakakamira fupa
kuti
utama chosa munthu sanafike nditha kuadikira
yeah,